Hello, wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Style, mishono na mitindo mipya. Karibu tuangalie design pendwa nzuri na classic zinazo trend. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment, like, subscribe, share na wengine waweze kuona. Enjoy.